Banywanye inshuti zacu mwiriwe neza. Urwego rw'ubugenzacyaha rw'u Rwanda RIB rwataye muri yombi Nsengimana Theonest ufite umuyoboro wa YouTube witwa Umubavu TV.
Bose bari mu mugambi umwe wo gutangaza no gusakaza amakuru y'ibihuha agamije gukurura inzangano no guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda bakoresheje imbuga nkoranyambaga zitandukanye.
Keri Murangira ni umuvugizi wa RIB urwego rw'ubugenzacyaha rw'u Rwanda. Abasirikare b'u Rwanda bari muri Mozambique baragera ku 2000, naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaganga batahuye mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa umuntu wa kabiri wanduye Ebola. Ikaze amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino tuyahereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi. Mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa abaganga bamaze gutahura umuntu wa kabiri wanduye Ebola mu burasirazuba bw'igihugu. Eugene Mukankusi aratubwira neza uko byifashe.
Umuyobozi ushinzwe ubuzima yahamije kuri uyu wa kane ko umuntu wa kabiri arwaye Ebola hadashize n'icyumweru umwana w'umuhungu w'imyaka 3 apfuye. Byabyukije ubwoba bw'ikindi cyorezo gikomeye. Abategetsi mu mujyi wa Beni babonye uwo murwayi ejo kwa gatatu, umunsi nyirizina abaganga batangiriyeho gahunda yo gukingira indwara ya Ebola. Umutegetsi wo muri uwo mujyi Michel Tosalinasa yabibwiye itangazamakuru ryo mu karere. Ishami ryawo ryita ku buzima wa MS ryavuze ko abantu batatu bari batuye mu gace kamwe bapfuye mu kwezi kwa cyenda nyuma yo kugira ibimenyetso bisa n'ibya Ebola. Ibyo birimo kuruka cyane, kuva amaraso no guhitwa. Beni yabaye indiri icyorezo cya Ebola mu 2018-2020 ubwo ahitanye abantu barenga 2,200 abandi barenga 1,000 bakandura. Iyo virusi yica yari yacitse mu kwezi kwa gatanu imaze guhitana abantu 6. Abayobozi bashinzwe ubuzima bavuga ko bitari byasobanuka niba abantu baheruka kubonekaho indwara ya Ebola hari aho babahuriye n'icyorezo cyabanje.
Noneho tujye muri Eswatini, aho imyigaragambyo y'abaharanira demokarasi yongeye kubura. Fidele Niyongabo nibyo atubwira.
Iyo myerekano ibaye amezi atari make inyuma yo kubategetsi bashigikiye umwami atwaza igitugu muri ico gihugu Mswati wa gatatu akandamije abari mu myerekano yari yabaye imbere yaho hakoreshejwe imyuka ibabaza mu maso n'imiringoti y'amazi. Bateguye iyo myerekano bavuga ko umwami Mswati wa gatatu afite imyaka 53 muri iki gihe yagumye yihoza akamo katewe ko guhindura ibintu mu gihugu. Ariyamiriza ivyo yagirizwa vy'uko atwaza gahotoro kandi akoresha amafaranga ya leta ku nyungu ziwe bwite mu gihugu kirangwa n'ubukene. Zikwindwi yavuze ko imyerekano y'ukwiyamiriza intwaro yiwe igayitse cyane kandi isubiza igihugu inyuma. Imyerekano muri indwi irimwo iriko ikogwa n'abanyeshure mu mashure isemerera isaba ko Mswati ava ku butegetsi akongera karekura abashinga amateka babiri bahagaritswe mu yindi myerekano yabaye muri uyu mwaka. Yamara icegera c'umushikiranganje wa mbere Temba Masuku yaragabishije abanyeshuri yongera abasaba kwitondera abantu babakoresha ku nyungu zabo za politiki.
Radio Ijwi rya Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika izasubukura ibikorwa byo guhungisha abantu n'indege muri Afghanistani mbere y'impera z'umwaka. Eugene Mukankuza arakomeza.
Byatangajwe n'ikinyamakuru The Wall Street Journal cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi kwa kane ko indege za Amerika zasubukura ingendo zo gukura abantu muri Afghanistani, gisubiramo ibyavuzwe n'umutegetsi muri Departement ya Leta muri Amerika utashatse ko amazina yatangazwa. Izo ngendo zizafasha abafite ubwenegihugu bwayo, abafite ibyangombwa bemerera gutura muri Amerika byemewe n'amategeko, na bamwe mu basabye visa. Ikinyamakuru The Wall Street Journal cyatangaje ko nta tariki ingendo zizasubukurirwaho yari yashyirwaho. Abahagarariye Departement ya Leta ntibahise basubiza ubwo bari basabwe kugira icyo bavuga ku makuru yatangajwe n'icyo kinyamakuru. Ubuyobozi bwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden bwari bwavuze ko icyo bushyize imbere ari ukugarura mu gihugu Abanyamerika n'abafite uruhushya rwo gutura muri Amerika ruzwi nka Green Card batabashije kuva muri Afghanistani ubwo indege za Amerika zahungishaga abandi mu kwezi kwa munani gushize.
Muri Taiwan, inkongi y'umuriro yatwitse inyubakwa iri mu mujyi wa Kaohsiung mu majyepfo y'igihugu, yahitanye abantu 46, abandi benshi bakomeretse. Nayo ni inkuru tugezweho na Fidele Niyongabo.
Uwo muriro wadutse muri iyo nyubakwa ndende mu gitondo cyo munsi kwa kane, watandukiriye ibice bitarike byayo imbere y'uko abajejwe kugwanya imiriro bashobora kuhagarika. Abantu 46 bahasize ubuzima, mu gihe abandi batari bake bakomeretse, nk'uko ibiro bijejwe kugwanya imiriro byabitangaje yatangarije abamenyesha makuru. Ivyo biro bimenyesha ko byarungitse amakamyo arenga 70 kuzimya uwo muriro. Benshi mu bapfuye bari kuri etaje 7 ni ya 11 abamwo abakotesheje. Igipolisi mu gisagara ca Kaohsiung kimenyesha ko inyubakwa umuriro wadutsemwo imaze imyaka 40 yubatswe kandi abayibamwo ari abantu bafise uburyo bubaye abaye. Abarokotse bavuga ko abantu baba muri iyo nyubakwa bagera ku ijana. Abategetsi ntibakuramwo ubugizi bwa nabi mu byo byatumye umuriro wiyadukiza muri iyo nyubakwa. Abajejwe gutohoza icatumye uwo muriro waduka bariko bararondera ibimenyetso muri iyo nyubakwa muri iki gihe.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Aho muri hose kandi ni mujye kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu, ndetse no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.voa.com, naho murakurikira amakuru n'ibiganiro byacu byose. Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Rwanda urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umunyamakuru Nsengimana Theoneste ufite umuyoboro wa YouTube witwa Umubavu TV. Yafatanywe n'abandi bantu batanu RIB ivuga ko bakurikiranweho icyaha cyo gutangaza amakuru y'impuha. Asumta Kaboyi araduye inkuru neza.
Umunyamakuru Nsengimana Theoneste yatawe muri yombi ku mugoroba wo kuri wa gatatu, yari kumwe n'abandi bantu batanu. Amakuru y'Ijwi ry'Amerika ryahawe n'umuyobozi wa Darfu Murinzi, Madame Ngabire Victoire, agaragaza ko abafashwe bandi batanu benshi ari abarwanashyaka ba Darfu Murinzi. Umuvugizi w'ubugenzacyaha bw'u Rwanda, Murangira Thierry, yabwira Ijwi ry'Amerika impamvu y'iryo tabwa muri yombi.
Nsengimana Theoneste yafatanywe n'abantu batandatu, uyu akaba ari nyiri Umubavu TV ikorera kuri murandasi. Abo bafatanywe Sibomana Sylvain, Rucubangana Alex, Agenimana Hamad, Ndayishimiye Jean-Claude, Watuje Joyeuse. Aba bose bakaba bari mu mugambi umwe, bose bari mu mugambi umwe wo gutangaza no gusakaza amakuru y'ibihuha agamije gukurura inzangano no guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda bakoresheje imbuga nkoranyambaga zitandukanye.
Murangira ntiyavuze ibyo batawe muri yo batangaje byabaye imbarutso y'ifatwa ryabo, ahubwo yasobanuye ko bafashwe nyuma y'iperereza RIB yari imaze iminsi ikora. RIB ivuga ko iryo perereza ryari rigamije kureba ibyaha bikorerwa kuri murandasi, akaba ari byo byashingiweho batabwa muri yombi. Mu bafatanywe n'uyu munyamakuru humvikanye izina risanzwe rizwi mu Rwanda rya Sibomana Sylvain, uyu akaba yarahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka ritaremerwa mu Rwanda rya FDU Inkingi. Iri shyaka ryahoze riyobowe na Madame Ngabire Victoire Muhoza mbere y'uko ashinga iryitwa Darfa Umurinzi. Umuyobozi wa Darfa Umurinzi, Madame Ngabire Victoire, mu kiganiro yahaye Radio Ijwi rya Amerika yagaragaje ko atari Sibomana wenyine wafashwe, ko n'abandi bari kumwe bafite aho bahuriye n'ishyaka rye.
Ntabwo ari Sirive gusa, harimo Sirive Sibomana, harimo Rukubanganya Alexis, ni umuntu uduhagarariye mu Burasirazuba, harimo Hangimana Hamada mu Rwandashyaka usanzwe, harimo Ndayishimiye Jean Claude nawe no mu Rwandashyaka usanzwe, Watuje Joyeuse we yari umudamu w'inshuti yanjye ukunda kuza kumfasha hano mu bintu administrative.
Ni ukuvuga ngo bariya usibye uriya munyamakuru, abandi bose n'abarwanashyaka banyu?
Abandi bose n'abarwanashyaka bacu. Damu nawe ntabwo ari mu Rwandashyaka, ni inshuti yanjye ariko akunda kuza kumfasha. Kugeza ubu byantunguye ngewe, urabona tumaze igihe muri COVID abantu ntibahura. Ndongo kubyumva byanyobeye, ntabwo ndi kubyumva, ntegereje ko avoka ambwira ati wenda barabariga iki n'iki simbizi.
Abo bose mwarimukanye muri Darfa Umurinzi?
Muri aba bose bafashe Sylvain niwe wari umaze igihe twabanye muri FDI muri Darufa. Abandi bose ni bashyashya binjiye muri Darufa rwose, na abajene ntekereza binjiye muri za 2019.
Sibomana araherutse gufungurwa nyuma y'imyaka 8 yamaze muri gereza ashinjwa icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda arwangisha ubutegetsi buriho. Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya niba Sibomana ndetse na bagenzi be bafashwe ibyo bakurikiranyweho bifitanye isano n'ishyaka babarizwamo. Murangira abiduhe ibisubizo.
Mu byo nagutangarije, nta mutwe wa politiki nigeze mvuga, nta naho bihuriye. Abafashwe bafashwe kubera ibyaha bakurikiranyweho, ntaho bihuriye n'imitwe ya politiki bashobora kuba barimo, kandi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha iyo rujya kugenza ibyaha, iyo rukurikiranyeho umuntu ibyaha ibyo byose aba yakoze, ntirubanza kureba ngo uri muwuhe mutwe wa politiki cyangwa nta mutwe wa politiki urimo.
Umuvugizi wa RIB yasobanuye ibihano bitegereje abaregwa mu gihe ibyaha byaba bibahamye.
Ni ibyaha bitatu bifite ibihano bitandukanye. Igito gifite gihanishwa hagati y'imyaka 3-5, igikuru ni hagati y'imyaka 10-15. Ubwo rero urukiko nirwo ruzagena ibihano bashingiye ku byaha bazahamwa.
RIB yatangaje ko abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya Remera na Kicukiro, ndetse ko iperereza rikomeje kugira ngo dosiye yabo ishyikirizwe ubushinjacyaha, itabwa muri yombi ry'umunyamakuru Nsengimana ndetse n'abandi bantu batanu bari bw'umwe rije rikurikira ibyari biherutse gutangazwa na RIB, aho uru rwego rwaburiraga abantu bose baba abanyamakuru cyangwa abandi bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga kwirinda kuba umuyoboro w'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Si ubwa mbere umunyamakuru w'umubavu Nsengimana atawe muri yombi, kuko mu kwezi kwa kane umwaka ushize yafashwe akurikiranyweho uburiganya, aza kurekurwa mu kwezi kwa gatanu k'uwo mwaka agizwe umwere n'urukiko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabasuhuje bakunzi banywanye b'Ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1-2-0-2-4-4-1-9-3-1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame avuga ko abasirikare be bagera ku 2,000 aribo bari mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Yabitangarije mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Steve Clemons w'ikinyamakuru The Hill cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mugenzi wacu Themistocle Mutijima yadusemuriye iki kiganiro muri make, ikiganiro cyabaye mu Cyongereza.
Ku ikubitiro ubwo Leta y'u Rwanda yatangazaga iherezwa ry'umutwe w'ingabo muri Cabo Delgado mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka, hari hemejwe ko kugizwe n'abapolisi n'abasirikare bose hamwe bagera ku 1,000. Uwo ni nawo mubare kugeza ubu waruzwi wanemejwe mu itangazo Leta yasohoye mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka rivuga kuri ibyo bikorwa bya gisirikare. Kuri ubu hashize amezi asaga 3 izo ngabo zihanganye n'abarwanyi bo mu mutwe w'itirira idini ya Isilamu wari warigaruriye iyo ntara. Icyakora Perezida Kagame agaruka kuri iyo ntambara yabwiye umunyamakuru Steve Clemons ko abasirikare u Rwanda rufite muri icyo gihugu ubu bagera hafi ku 2,000 aho kuba 1,000.
The government of Mozambique invite us and
Leta ya Mozambique yaratwitabaje nk'uko bitabaje abandi benshi barimo ibihugu byo mu muryango wa SADC bisanzwe ari n'abaturanyi ba Mozambique. U Rwanda rwagiyeyo binyuze mu masezerano y'ibihugu byombi ndetse n'ubutumire bw'igihugu cy'inshuti cyari gikeneye ubwo bufasha byihutirwa. Twarabemereye rero mu by'ukuri twohereje ingabo zirenga 1,000, ubu dufiteyo abagera hafi ku 2,000 bagizwe n'abasirikare ndetse n'abapolisi.
Military troops and the police as well.
Iyo herezwa ry'izi ngabo ryakozwe mu buryo bwihuse mbere y'iza SADC ryabanje kutavugwaho rumwe kugera n'imbere muri Mozambique. Aha bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bararinenze bibaza uburyo Leta yitabaje igihugu cy'u Rwanda mbere y'abaturanyi basanzwe banahuriye muri uwo muryango w'ubukungu ubumbiye hamwe ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika. Hakaba yewe n'abavuga ko iki cyemezo kitari mu bubasha bwa Perezida Philippe Nyusi ubwe atabanje kukinyuza mu nteko nshingamategeko. Hari kandi n'impungenge z'ukuntu izi ngabo z'amahanga zizakirwa muri iyo ntara. Bamwe bakaba baranasanishaga uburyo izi ngabo zoherejwemo n'uko byagenze mbere ubwo aho Cabo Delgado hoherezwaga abacancuro b'Abarusiya ba Wagner Group batagize icyo bageraho muri uru rugamba. Icyakora ku rundi ruhande hakaba n'abashingira ku bunararibonye bw'igisirikare cy'u Rwanda mu bikorwa byo kubungabunga amahoro bemeza ko zishobora kuzatanga umusaruro muri iyi ntara. Nyuma y'amezi asaga 3 abayoboye urugamba bavuga ko ingabo z'u Rwanda ku bufatanye n'iza Mozambique zaje kwiyongeraho iza SADC ubu zamaze kubohoza intara yose ya Cabo Delgado yari imaze imyaka 3 mu maboko y'abarwanyi bitirira idini ya Isilamu. Perezida Kagame akemeza ko bene iyo mikoranire hagati y'ibihugu itanga umusaruro kuruta ubundi buryo bwari busanzweho.
Rwanda government working with Mozambique.
Leta y'u Rwanda ifatanije n'iya Mozambique nitwe twembi twishatsemo umushobozi bwo kohereza ingabo no gutera inkunga ibikorwa byazo. Nta mfashanyo na ntoya twakiriye ivuye hanze. Iki bivuze ni uko mu gihe ibihugu bibiri byiyemeje guhangana n'ikibazo muri Afurika, ibyo bikoreka vuba bigatanga umusaruro uruseho nk'uko tumaze kubibona. Mu gihe mu buryo busanzwe bukoreshwa nk'urugero, iyo tuza gutegereza ko hakorwa imyiteguro mbese bigakorwa nk'uko bisanzwe bigenda, ubu twashoboraga kuba tugitegereje icyo tutazi neza n'igihe tuzatangirira.
I'm not sure when we get started.
Uretse ibyerekeye ikibazo cy'umutekano muri Mozambique, Perezida Kagame kandi yagarutse ku mibanire ibihugu byateye imbere bigirana n'ibyo ku mugabane wa Afurika. Avuga ko ibintu bimeze ubu usanga ibyo bihugu bisa nk'aho ari byo bishinzwe imicungire y'umugabane wa Afurika. Ibyo akavuga ko ku ruhande rumwe bituma hari naho ibyo bihugu byivanga mu bibazo by'imbere mu bihugu bya Afurika. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akavuga ko aho ibihe bigeze ubu hari hakwiye kubaho ubufatanye bwumvikanweho kandi bwungukira impande zombi. Abayoboye ingabo muri ibi bikorwa bya gisirikare batangaza ko batsimbuye inyeshyamba mu birindiro nka byose zari zifite mu ntara ya Cabo Delgado, ariko biragoye kumenya igihe uru rugamba ruzarangirira. Perezida Kagame ubwo yasuraga ingabo ziri muri ubwo butumwa mu kwezi gushize kwa cyenda, yavuze ko ingabo z'u Rwanda zizaguma muri Mozambique igihe cyose bizaba bikiri ngombwa. Igisirikare cy'u Rwanda giheruka gutangariza abanyamakuru ko abasirikare b'u Rwanda bagera kuri 4 ari bo bamaze gutakariza ubuzima muri iyo ntambara, mu gihe ku ruhande rw'inyeshyamba bahanganye hamaze gupfa bagera ku 100.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 995 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Uyu munsi Uburundi bwakiriye inkingo za mbere na mbere za virusi ya corona 1500 zo mu bwoko bwa Sinopharm n'impano y'igihugu cy'Ubushinwa. Mugenzi wacu Diane Nininahazwe araganira na muganga Arsène Nzabandora ku bibazo bitandukanye birebana n'inkingo za COVID, ubwandu bwayo, imiti yayo irimo igeragezwa ndetse n'irimo itangwa mu Burundi irimo antibiotiki ziteye amakenga. Muganga Arsène Nzabandora ni umuhanga mu by'indwara zandura no gukingira, akaba n'icyegera cy'umuyobozi ushinzwe gukingira indwara zandura mu karere ka Kalmar mu gihugu cya Suède mu majyaruguru y'umugabane w'Uburayi.
Ninurumve Burundi vy'amakuru n'ibiharuro uravye ukuntu dukora, si ibyo kwa muganga gusa no mu bindi bice sanga bigoye. Amakuru aza tevye nta biharuro biboneka byoroshe, nico gituma amakuru aragoye gusobanura kuvyerekeye aba hari ingwara canke ibindi biharuro umuntu abakene.
Hanyuma bamwe mu bakunzi b'ijuru rya Amerika navugishije ahatandukanye, harimo nk'uwo twavuganye yarigeze kwandura uno mugera wa virusi ya corona, sindamuvuga izina kuko basabye ko ntabivuga, avuga ati yarahawe ama antibiotic, we kubwiwe akibaza ko ayo ma antibiotic ariyo yamukijije. Ubundi nawe nyine arambye ati najewe barampaye antibiotic mugabo ndafise amakenga, wasanzwe anakora no mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu nubwo atari umuganga. Ati ndafise amakenga kuko izo antibiotic uzifase she narasomye ko zishobora guca zizogabanura ingene antibiotike zahora zikora mu gihe usubiye kugwara nk'indwara zitandukanye z'ama infection cyangwa ibindi bindi. Yari yanasabye ko kino kibazo kibicambere ndababaza mwebwe Dr. Arsène. amakenga yiwe arafashe ntafashe canke izo antibiotike umuntu yozinwa atakibazo nta ntaco bizotera muri kazoza kiwe
amakenga kuvyerekeye ikoreshwa rya antibiotike byo ni ibintu biteye amakenga uretse rero yuko ico kibazo ubunye cacye kiba kinini ya kubera urumvo uyu muntu agwaye ashuha kenshi mu bihugu by'iwacu kubera ibyo gupima ngo ushobore gutandukanya igicatumye ubwo bushuhe atari byinshi cyane ibyo rero bica bituma hakoreshwa ama antibiotike menshi nabyo si byiza na gato ingaruka mbi si ingaruka mbi zibone ku bwo nyene ni ingaruka mbi ziza haciye umwanya munini kuko ugiye kuraba ukuntu imigere ivugwa birakenewe yuko dutandukanya tukamenya ibintu neza haba kubavura canke abo bavugwa hari indwara zikenera ama antibiotike hariho n'indwara zindi nk'izi z'imigera zidakenerwa ku muntu bigitangura umuntu aba ama antibiotike nk'ibi rero umwe nk'ico kibazo mbajije nk'ibi vyerekeye iyi ndwara ya COVID-19 umwanya wa mbere nta ama antibiotike abakenewe mu ivugwa ryayo hanyuma ikindi nacyo tutokwibagira ni uko hariho ama antibiotike niyo tuyafashe umubiri uri kurayahingura uca usanga bishobora gukwiragira aho tubaye nko mu mazi kubate nk'abantu bagiye ku mwanda mukuru cyane muto usanga hari ibice by'umuti bisigara bigaca bija mu ayo mazi rero bikaja handi ugaca usanga rero n'iyindi migera dusanze hanze mu mazi igira hindagurika ku buryo mu nyuma rero nk'abajya bakoresha amazi atabahinguwe neza basubiye kuyanywa baca baronka imigera isanzwe rero yaramaze kugajura kuye kwa ya antibiotike ku buryo mu nyuma rero bagwaye izi ndwara zisanzwe uca usanga rero zigoye kuvura nibyo bibazo rero bica biba mu gihe aba haciye umwanya muremure rero si kintu umuntu acabona ubwo nyene ngo kiramuteye ikibazo mugabo ugiye kura mu myaka ikurikira uzosanga ibibazo dufise ari byinshi
ni benshi banditse bashaka kugira ibyo babaza kuri urubuga rwacu rwa Facebook reka abariho duha ijambo
murakoze zindi bujumbura mu Burundi
ha ejo ngo guca muronka incanje uritegure kurufata
ndabyiteguriye
uri mu muca wazocandagwa ubwa mbere canke abazocandagwa ubwa nyuma nimba atari banga
oya ndacara umujene kandi nta kadefe katuma nocana ubwa mbere nkuko babivuze nibaza ko ni mu mutwe uzocandagwa mu nyuma
uzoca wihangana ushikigwe
yego
nuko rero turi kumwe na Dr. Arsène Zobandura akora mu gihugu cya Suède ariko yishura ku bibazo byakunze ibijuru rya Amerika kuzerekeye incanca akabazo kawe
ega akabazo kanje hanini kwa rukubazo mbega ko izo canco twumva ziba zikorerwa mu bihugu byinshi bitandukanye mbega zose ziba zifise ubushobozi bumwe bwo gukingira abantu uko nk'uko turumva ko tuzoronka ziba zivuye mu Bushinwa mu nyuma turonke izindi zitanzwe na ine yacu ikere nimba ntihenze nashaka mbabwe yuko izo canco zavuye abantu batandukanye zakorewe ahatandukanye ko zose ziba zikingira kumwe akabazo nari mfite karahazo
urakoze cane Audace ngahe Bujumbura mu Burundi
murakoze namwe
yego Dr. Arsène murumva akabazo ka Audace Bujumbura
yego barakoze cane kuri ico kibazo izincanco zimwe zikorerwa mu bihugu bitandukanye kandi hari incanco z'ubwoko bwinshi mugabo zose zirafise ukuntu zisuzumwa zose ziba zarasuzumwe umuntu abazi uko zikora naho zigeza urumva ufashe ururu cancho canke urundi nuko rubagwaragerageshwe bakaba bazi ukuntu rukora hari izishize usanga zishobora kurushanywa gatoyi mugabo ugiye kuraba zose izincanco zimaze kwemeregwa urabona ko zikingira abantu neza ku buryo abaremba baba bake
none ga Dr. tukivuga kuri ivyo vy'ubukari bw'incanco zitandukanye mu ndwi iheze nibaza ko ari mu ndwi iheze nasomye muri New York Times ikinyamakuru candikira ngaha anya cakoze ico two kwita amatohoza inkuru idasanzwe kivuga yuko ibihugu nka societe ya moderne ngaha muri Amerika yoyo ari nayo bavuga kwiri imbere mu ncancu nziza ishima kuzitwara mu bihugu bikize muri ku mugabane wa Buraya no muri Amerika hama igatanga nkenya cyane gose muri Afrika n'ahandi mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere gutyo n'amafaranga ngo idandaza ko muri Amerika no ni Buraya ugasanga ari hasi ugeranije nayo idandaza ko muri Afrika ibihugu vya Afrika rero ntibikwiye kugira impungenge y'incanco zihabwa kuri uwo mugabane bivanye na societe ya zikotse nimba zose zinganya ubukari zigakora kimwe
ahanini ibyo umuntu akwiye kuraba izi ncanco ziratandukanye ukuntu zibikwa ufashe urucanceje kuvuga kwa Moderna hamwe no kwa Pfizer ubwo gwo tugora uravye bihugu by'iwacu byo muri Afrika ukuntu bitunganije kuko izi ncanco zikenerwa kubikwa ahantu hakanye gose zitegezwa kubikwa mu bice 70 munsi ya zero nayo si nibaza rero uravye bihugu by'iwacu ukuntu bimeze n'ababa bazironse izo aho bazibika zigishika bagashaka kuzibika kubwo bukanye uca usanga kugira ngo bashobore kuzitwara aho abantu baja kuziteregwa mu misozi n'iki uca usanga badashobora kuzitwara neza wazabitswe mu bwo bukanye zikenewe kuko ni incanco zishushe na gatoye zica zononeka.
Innocent ikaze kujugia Amerika nawe
yego mbanze kubaramutsa
n'amahoro
amahoro ndi ibujumbura
akabazo kawo
akabazo kandere ndabaza mbega ikiringo cyo kuraba ingaruka zotegwa n'urucacho rwa corona cyo bagihagije bifatiye ku biringo bindi byaharabisaduka ko no kugenda nkingo akana akabazo kandere akabazo ka kabiri nako bivugwa yuko idoze imwe idahagije ko umuntu akwiye gutegwa indi doze igira kabiri mbega dore ziyo ziruzuye neza ko ndi gukoma ntamaze kuzihabwa aba agiye mu mutekano uhagije ku buryo atosubira kwicura icyo kigo cya corona. Ndabaza ka nyuma ka gatatu ndabaza ntimbega ko corona bavuga yuko yihindura ubwo rucanco umuntu ahabwa urahura n'ihindura zose za corona ziba zishobora kugaragara mu mubiri w'umuntu murakoze
incanco ku byerekeye ingaruka z'incanco cyangwa iyindi miti ibintu umuntu aguma akurikirana umuntu imbere yuko umuti canke incanco zemeregwa intambwe ya mbere umuntu aronse icyumviro arahitana ivyo bintu akabigerageza muri laboratoire akabona ukuntu bikora mu nyuma akacagerageza kubikoko hanyuma agerageje kubikoko akabona ati uyu muti uravura canke uru rucanco ruratuma abasoda bagwira agaca atangura kugira icigwa gitoyi ku bantu bake intambwe yindi kurikira ni iyo kugerageza ku bantu benshi ukacuraba nabo bantu yuko hari ingaruka mbi bagira hanyuma ukurikira intambwe yindi gira gatatu ugaca ukorera ku bantu benshi ukacubandanya wiga rero izo ngaruka mbi ukongera ukiga na dozu ubona abo bantu bakenera kugira ngo bashobore gukira iyo ngwara cyangwa kugira bashobore kuronka abasoda bakwiye wo kurwanya iyo ngwara aho nibo baca barondera rero yuko umuti cyangwa urucanco rwemeregwa izo ntambwe zihetse kwemeregwa naho iyindi ntambwe ikurikira ni iki n'aya maraporo umuntu aca azarakira mugabo urumva ku izo ntambwe ziba zatanguye umuntu aba afite ibintu bikwiye kugira ngo abone yuko ingaruka mbi zikunda gushika iyo muti cyangwa incanco zitayifise kiringo ahanini si cyo gikuru kiringo n'ukuraba n'abantu baba bafashe iyo muti cyangwa incanco ukuntu bangana izi ncanco aho tugeze ubu zimaze gufatwa n'abantu benshi cyane rwose kandi nta ngaruka mbi turabona gutumba ku muntu yoboreka
hamadozi imwe ngo irahagije nimba ihagije kwereka abantu baguma bandura zibiri zo zirakwiye nimba zidakwiye ubwo si cyo gituma abantu baguma bandura
kwatangwa dozi imwe cyangwa zibiri biva kuko rucanco ukuntu ruba rukozwe izi ncanco ziratandukanye hariho urucanco nka rujya rwa Johnson rujya ni dozi imwe mugabe izindi zose zikenerwa gutangwa mu madozi abiri urumva biva ukuntu zikoze n'ukuntu zikabura abasirikare mu mubiri
hanyuma kuvyo umugera uhindagura
kuvyerekeye umugero wihindagura na ibi ni ibintu bisanzwe cyane ku ngwara z'imigera zose ushaka uhere kuyo mugera uyu wa sida canke iyindi migera yose itanga ibicurane ni iki n'imigera iguma ihindagurika uyu mugera rero wa covid-19 urahindagurika nk'akarenga kabiri mu kwezi mugabo izo hindagurika nyinshi ziba akenshi ntizihindura ibintu byinshi ku buryo nk'incanco zidakora cyangwa uko bavura abantu bihinduka
iyi ni radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu aya makuru nahahumurije mbashimiye ko mwayakurikiye mukomeze rero